Tushangilie Kenya taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, Kenya inchi tunayoipenda.